Muge haramago kwa kikijisi. Urakwiye guhagarara neza ntunyiganyige. Umutima wawe ugashikama. Gucyo ugashishikara gukorera Imana. Ugashishikara guhindukirira Imana. Ugashishikara no kwitega. Umwami wacu Yesu Kristo kuko ari hafi kugaruka. Muge camarushwa nk'iki na urimwo. Umva ijambo ry'Imana niwitonde. Hari igihe umuntu acagomba guhutagiza ngo arondere inzira byanka bikunze, arondere ingene yo bivamwo. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo witonde, hama umaze kwitonda ureme, niwuzobona inzira yo gutabagwa. Niwihebure, Imana izogukiza. Niwihebure, Imana izogutabara. Shishikara wihangane, shishikara ushinyirize, shishikara ubicitegererezo ciza, shishikara ugumye umutima, ntutinye ngo unyiganyizwe n'ibyo uri kuracishwamwo. Kuko hari Imana ituremesha, hari Imana ituremesha. Nindemesha Imana yandungikanye, Imana iraza amarushwa yawe, Imana irazi n'ubworo bwawe. Ntiyashitse muri rusangi, oya, yashitse muri rutende. Ukuri kose Imana iraza amarushwa yawe, Imana iraza ubworo bwawe. Indemesha nyivuga ngo ntutinye ibyo ugira ubabazwe, ntutinye ibyo uri kurababazwa. Kuko amageragezwa amarushwa Imana yarayashingiye akarimbi. ubuhayi bwake mu izina rya Yesu Kristo. Katuririmbe icitabirizo nka kimwe canke bibiri ku ruririmbo twaririmbye rw'Igiswahili 141 citabirizo ca kabiri n'ica gatatu 141 muzigiswahili. Ni vema kumpenda Mungu aliyetukomboa, vizuri kuwa mtu wa sitapotea. Giza mara nyingi na jua likifichwa, na tukijaribiwa huku twajua ni kwa muda. Ndibaza neza naho umuntu atorinda kubisigura batari bake mu mazi iminsi itari miki Bujumbura. Iswahili muriko muragitegera, ariko amajambo makuru arimwo ni uko umuririmbyi yavuze ngo naho iby'iwanje byose byo hava bigahera, umunezero w'iwanje uzogumaho. Yesu ashimwe. Kandi yarashishikaye aravuga ngo ni byiza kumwitega Yesu Kristo, mbere ngo n'igihe twoca mu mageragezwa ngo tumenye ko ari iby'akanya gato. Yesu ashimwe. Naho wowe uri mu mageragezwa ni iby'akanya gato. Yasoze ico citabiriza avuga ngo mwijuru nta mubabaro tuzobonayo kandi nta marira tuzobonayo. Oh, haleluya, haleluya, amina. Yesu nashimwe. Kete rya mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya mbere ku murongo wa gatandatu, twongere kwa yandi majambo y'Imana ku byo tumaze kwakira. Kete rya mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya mbere ku murongo wa gatandatu n'urukaratasi 231 muri no Bibiliya imaze iminsi. Dusome. Namwe mwaratwiganye mwigana n'umwami wacu, mumaze kwakirira ijambo ry'Imana, mumarushwa ngana gute? Mumarushwa menshi. Munezerejwe nande? Bituma mubicitegererezo cabizera bose bari Makedonia no muri Akaya, kuko muri mwebwe humvikanye ijambo ry'umwami wacu, kandi ntiryumvikanye Makedonia no muri Akaya honyene, ariko kwizera Imana kwanyu kwaramamaye hose bituma tutarinda kugira ico tuvuga muri ivyo. Uko bose bivugira ubwabo, inkuru z'ingene twaje muri mwebwe kandi ingene mwahindukira Imana mugahe bibigirwa mana ngo mukorere Imana nyakuri kandi nzima kandi ngo mwitege umwana wayo kwava mu ijuru umwe yazura imukuye mu bapfuye ni Yesu adukiza uburake bugira buze Imana ishimwe cyane naya majambo Imana yashize ku mutima ngo tuganire uno munsi ibi byiri shengero by'abantu b'Itesalonike rino kete rya mbere Pawulo yabandikiye hari mu rugendo rwe rwa kabiri rwivuga ubutumwa nko mu mwaka ushira 50 uhere kugeca Yesu Kristo abandikira amajambo akomeye ashima ingene babiganye bamaze kwakira ijambo ry'Imana ngo bajyakirira mu marushwa menshi turi mu isi irimwo amarushwa menshi uno munsi abana babaho atagira se atagira nyina bashishikara kugwira abubakana bazi ko bazomara na kabiri mugabo urupfu rukabatandukanya bashishikara kubaho abubakana bakundanye bwaca kabiri bakahukana ku mugaragaro canke bakahukana mu mpisho bakabana batabanye mu ngo bishishikara kugwira ibitigiri abacumukuzwa mu bikorwa bya misi yose akumva ko arushe mugabe idahuye n'umukate ahavaronka ibitigiri biguma biduka turi mu isi irimwo amarushwa harabubaka biteze ngo ejo turaronka umuhungu turaronka umukobwa kandi ntibitoranye intara n'imiryango bakamusengera akazorindira agahebura mugabe agashishikara kabigendana ubwo turi mu isi irimwo amagogwa irimwo amarushwa umuntu arabyara umwana akamwita izina ryiza nduwayo bizimana igira neza mugaga kura ari umwana mubi adashoboka bahagerageza kumusengera bakamwisonzeshereza bagahanuza bajeje kufasha byo kurera abana muganubu n'indero y'abana ikaguma nakayobera abahinga turi mu isi irimwo amarushwa iby'ubukene ntawo bivuga kuko byirirwa biravugwa no ku maradiyo abantu benshi barakenye abajya kabiri ku munsi si benshi kabiri saa sita no mu ijoro si benshi hari n'abajya rimwe mu minsi ibiri kandi ibyo ntibitoranya turi mu isi irimwo amarushwa mu ngo ku mugoroba iyo bugaye inzugi z'iwabo umengana amahoro ariko mu nzu abarundi bavuga ngo zirara zirashe kandi nta mwotsi tubona ni isi irimwo amarushwa kandi naho uwo rwarayo rurasha ntiwo mumenya usanga yambaye neza mugabo avuga ati nza gutaha hehe ni isi irimwo amarushwa usanga wubakanye n'umugabo adashoboka ni isi irimwo amarushwa kandi yakureheje gukunda n'amajambo meza y'urukundo umugore akaguhinduka wamutoye mu bandi ni isi irimwo amarushwa abana bahohoterwa bari ku buzi bwa misi yose bari yadukoresha mu ngo ntawo uvuga ibitigiri byabo ingene bingana ubimenya ari uko muhuye akakurira kubera ati ndagowe mabuja arandembeje data buja arandembeje kandi ngaha mwicaranye ntiyobikubarira mugabo ni isi irimwo amarushwa abiga amashuri ni benshi ubwa baronka akazi ni bake ni isi irimwo amarushwa naha mwabonye ko korari ari nininya rwose abazosezera mu minsi canke barasezeye aho umuntu avuga ati yamashuri afuma barashishikaye base nkaba ndagumye ku ishuri nisi irimo amarushwa ibyo gufungura nabi hari uwo bivuga none erega nta muntu atari yifuza kuzarahindura karasiyo gahindura isorori mugusanga muri stoke kenshi byamari bya bindi umufuko wa bya bindi na bya bindi na bya bindi Nisi irimo amarushwa uzingene bigorana hagize umuntu acagwara mu bo mu muryango adashobora bya bindi biri muri stock bene umuryango barebaza bati tumwirukane tumushire hehe kwa tugora goye kugaburira Nisi irimo amarushwa ibyibiza ntawo bivuga Nisi irimo amarushwa umuntu aravuka wanagomba yavukiye kwa muganga barapimishije imbanyi rimwe kabiri gatatu mugabo akavukana indwara abaganga badashobora kuvura umwana agakurana indwara hagerege bakamubwira bati burya wewe ufise indwara ngendanwa uzorinda uyisazana uwo muntu biragoye kumuronka nk'umunezero yabo w'inzobe yabo wirabura birajaniranye kuko n'isi irimo amarushwa aha twese ngaha hari abantu usanga bazigendana ubimenya ari uko mubana canke muhuriye kwa muganga mugaye yiherera avuga ati mana iki kintu iyi si nzoyiva mu ryari abana batazi se canke mama wabo ni benshi naha muri mwebwe barimo atazi ngo nabyawe nanaka aba banga ari bo bagiye bakamwandikisha muri leta civile umuntu nk'uwo kumutora nk'umunezero biragoye n'isi irimo amarushwa aba bantu b'i Tesalonike Pawulo arabandikira ati naranezerewe numvise amakuru y'iwanyu ko mu marushwa mwarimwo byakunze mukakira ijambo ry'Imana mu marushwa nk'aya adatoranya cari gihe ciza k'umuntu wese yaba umukuru yaba umuto yaba uwize yaba uwutize yaba uwugira se yaba utamugira yaba uwugira abo bavukana canke atabafise cari gihe ciza co kwakira ijambo ry'Imana akugurura umutima wiwe ijambo ry'Imana rikamwinjira rikamunyengetera rikamushika bigakunda munano marushwa menshi akikije abantu umuntu w'Imana akabaho akanezerwa ari icitegererezo ciza abantu bakamufata ko reference batujya muntu ntazise ntazi nyina mugabo numukizwa arashinga intawe nziza aba ngo bashishikaye kuba icitegererezo mu marushwa menshi nta misi yahamaze Pawulo aheje gutanguza rino shengero uko abayuda b'inyamo bashiye bamwirukana abantu baca binjira mu ihamwa mugabo bashishikara gukunda Imana muri ayo marushwa menshi barimwo hari ibintu ngo byumvikana hagati muri bo hagati muri bo nta nduru zariyo ariko iwanyu urabizi y'amarushwa yadusi nyine bigenda muri bo nta by'amajambo byariyo muri ayo marushwa menshi nta myidodombo yumvikanyeyo nta bintu by'umururanzi nta bintu by'indyane nta majambo akomeretsa yumvikanyeyo ariko ngatwasomye ngo kuko muri mwebwe humvikanye ijambo ry'umwami wacu Yesu birakwiye ko mu marushwa urimwo wumvikanamwo ijambo ry'umwami wacu Yesu Kristo hari umubyeyi ataha byagoranye atatanya karasiyo mugira bakaba bagowe kwati tumuturukira gute canke bimwe biri muri we nyine agendana byavyutse imisonga ica hirya no hino mugira bakaba bagowe batari muri crise n'ordonnance pas ari muri crise Muli bo humbi kanye jambo ry'umwami wacu Yesu. Pawulo avuga kandi ngo n'ukwizera kwanyu kwaramamaye gushika kure ni Makedonia hose. Tesalonike wari nk'umugwa mukuru wa kino gisagara Makedonia byari bikwiye ko mu marushwa urimwo ijambo ry'umwami Yesu ryamamara, ukwizera kwawe kukamamara, kukava kuri wewe kukaduga gushikana kure aho tutomenya. Hari inyifato yari ibereye abantu b'Imana mu gihe cy'amarushwa, na cyane cyane ko amarushwa adatoranya. Yobu 5 ku murongo wa 6 ntawo kwibaza ngo araha amarushwa atazomusanga canka amagogwa. Ibitwadondaguye twese tubihurirako, ubudafise kimwe afise ikindi. Hari n'ugira bibiri canke bitatu muri ibi n'ibindi ntavuze. Yobu 5:6 kuko amarushwa atava mu mukungugu kandi n'ibyago bitamera biva mu ivu, ariko umuntu avukira amagogwa nk'uko amasase atabura gutarukira mu kirere. Namba waravutse wavukiye amagogwa pole sana. Twaziringura urupapuro twasubiye hamwe twari turi, twisubiye hamwe twari turi mu Bitesalonike. Ame twari turi mwakiya cete cya mbere kujya murongo nyine wa 6. Namwe mwaratwiganye mwigana n'umwami wacu, mumaze kwakira ijambo ry'Imana mu marushwa menshi. Hariya ku murongo w'9 kuko bose bivugira ubwabo inkuru z'ingene twaje muri mwebwe kandi ingene mwahindukiriye Imana mugaheba ibigirwamana ngo mukorere Imana nyakuri kandi nzima, kandi ngo mwitege umwana wayo kwava mu ijuru umuyazuri mukuye mu bapfuye, ni Yesu adukiza uburake bugira buze. Kristo ari hafi. No munsi Imana iriko irategura umugeni kugira ngo mu marushwa acijya nino umuntu ashishikare kubyitwaramwo neza, umuntu ashishikare kubicitegererezo ciza. Muri we ntihumvikane y'ibiteye isoni, ariko ijambo ry'umwami wacu ryamamare. Ukwizera k'umuntu gukure kwamamare kumufashe kandi gufashe n'ababanyi. Aba bantu ngo bakomeje guhindukirira Imana, no munsi amarushwa araza muntu bikamunanira kwihangana, muntu bikamunanira gutumbera Imana atabona abereye mu by'abakizwa iminsi ni myinshi yamageragezwa ndayamazemo igihe kirekire. Reka ngende ngeregereza ahandi, ariko naho uzoja kugeregereza ahandi amarushwa ari hose uzoyasangayo. Ababo ngo barushiriza guhindukirira Imana, n'igihe ciza mu marushwa nk'aya urimwo kuheba iby'ibigirwamana, ariko karonkera kanya Imana yiwawe ukayihindukirira. Aba ngo bashishikaye gukorera Imana mu marushwa nk'aya akikije isi, n'igihe ciza co gushishikara gukorera Imana, n'igihe ciza co gushishikara gusenga, n'igihe ciza co gushishikara kuririmba, n'igihe ciza co gushishikara gutanga n'umunezero, n'igihe ciza co gushishikara gushika kubagowe, n'igihe ciza co kubabarana n'abababaye, n'igihe ciza co kwita imfubyi n'abapfakazi. Nturindire ngo uzobikora ruko ibihe byahindutse. Bashishikaye gukorera Imana kandi ngo bashishikara no kwitega umwami wacu Yesu Kristo kwagaruka. Mu gice cya 3 abonyere muri ico gitabo gice cya 3 ku murongo wa 3 kadere ku murongo wa mbere, gice cya 3 murongo wa mbere. Nuko tutagishoboye kwihangana dushima gusigara twenyene muri Atenayi, dutuma Timoteyo mwene data umukozi w'Imana agabura ubutumwa bwiza bwa Kristo ngo abakomeze abaremeshe ku by'ukwizera kwanyu. Umurongo wa gatatu, kugira ngo nihagire uwo muri mwebwe agira gute, anyiganyizwa nayo marushwa. Mu gihe hari amarushwa menshi, mu gihe hari amagogwa kikijisi, urakwiye guhagarara neza ntunyiganyige, umutima wawe ugashikama, gutyo ugashishikara gukorera Imana, ugashishikara guhindukirira Imana, ugashishikara no kwitega Umwami wacu Yesu Kristo, kuko ari hafi kugaruka. Aha Pawulo ashishikara kubandikira ati, natumye Timoteyo ngo abaremeshe kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yonyiganyizwa n'amarushwa. Ashobora kuba ari kuri wewe amarushwa, cyangwa akaza mu babanyi, kaza mu nshuti, mu babyeyi, uwo mukorana, bigashobora kunyiganyiza umuntu. Ariko icyo Imana igomba ni uko mu marushwa urimwo utonyiganyiga, ahubwo woshishikara kuba icyitegererezo cyiza ugakorera Imana. Bibiliya iratwereka umuntu yahuye n'amarushwa aranyiganyiga. Yesaya 7:2, dusome Yesaya 7:2. Kandi ibi byashikiye uno muntu nawe byo bimaze iminsi bigushikira. Yesaya 7:2, dusome. Baburira Dawidi, baburira umuryango wa Dawidi, batabisirayeli bifatanije na Efurayimu. Yesaya 7:2, baburira umuryango wa Dawidi, batabasiriya bifatanije na Efurayimu. Maze umutima wa Ahazi ugira gute? Urahungabana, bona imitima y'abantu biwe nk'uko ibiti byo mu kibira bihungabanywa n'iki. Maze uhoraho abarira Yesaya ati, sohoka none ubuje gusanganira Ahazi, wewe na Sheyariyashubu umwana wawe, murahuriraho umugende wo ku kidengeri cyo haruguru ugarukira ku nzira yo ku kibuga cy'umumesuzi. Maze umubarire uti, witonde ureme, woye gutinya, kandi nturanduge umutima n'ibyo bishirira bibiri bifumba. Bona uburake bw'inkazi bwa Rezini n'Abasiriya n'ubwa mwene Remariya. Somenye hajya ku murongo wa 10 ku ndanzi y'amajambo, havuga ngo Ahazi yanka kuvyemera. Hari igihe amarushwa, amagogwa aza akisuka ku muntu aha yatumbereye ibwami, kuko nta na hamwe agera umutwe. Inkuru zishitse ku mwami ngo umutima urahungabana nk'ibiti byo mu kibira bihungabanywa n'igihuhusi, kandi nawe ni ku mutima umaze iminsi uhungabana vanya na ya marushwa umazemo kabiri. Ngo n'abantu biwe bose bari kumwe nawe, ntawe arakiremesha uwundi. Imana ishimwe ko hari abavugishwa n'Imana, Imana ishimwe ko baririmbye mu kihari kugira ngo muririmbe muremesha abantu, imitima yabo iri kirahungabana. Imana ishimwe ko basiguzi tukiri ku kivi kugira ngo Imana idutume turemesha abantu, imitima imaze igihe iri kirahungabana. Imana icikoma Yesaya ati, nyaruka ugende murahurira aho hepfo. Aya majambo yamubariye niyo nawe ngenda kubarire, ngo amutuma ko ngo witonde mu gihe cy'amarushwa nk'iki nawe urimwo. Umva ijambo ry'Imana, ni witonde. Hari igihe umuntu aca agomba guhutagiza ngo arondere inzira byanka bikunze, arondere ingene yobivamwo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo witonde, hama umaze kwitonda ureme, ni uzobona inzira yo gutabagwa. kandi ngo woye gutinya mazimisi ubwo babugutekeye kwera marushwa gukikiye ariko nwitonde nureme woye gutinya nuranduka umutima kuko dufise imana igira neza dufise imana dukunda dufise imana tubabaye dufise imana twitwararika turasoma mu ijambo ry'imana ingene Dawidi ngo yumvise atewe agiye asanga aho abantu bari bariko bararira babanyatsa ibyabo n'abagore babatwaye hari isikuragi ngo acarire mesha kubw'imana yiwe nawe wibutse kuvisa imana nureme Yesu nashimwe twisubire hamwe mu ikete rya Bitesalonike kete rya mbere rya Bitesalonike gatatu niho twari ko turasoma gatatu cumi na gatatu kete rya mbere rya Bitesalonike gatatu kadore ku icumi na kabiri namwe umwami wacu abagwirize abasagiriza urukundo mukundana no gukunda abandi bose nk'uko natwe tumeze muri mwebwe kugira ngo aremeshe imitima yanyu ntigire umugayo ibiyere imbere y'imana yacu niyo data wa twese izi sangwe ityo aho umwami wacu Yesu azozananira n'abera biwe bose aha Pawulo yatumye Timoteyo hariya mu gice cy'aya twasomye Pawulo yavuze ingene yababonye abashingira intahe ngo bashikame mu mageragezwa barimwo ntibanyiganyige aha naho tubona ingene yabasenge ngo umwami Yesu abaremeshe uwuruta Yesaya ari hano Yesaya yaragerageje guhumuriza Ahaziya uno munsi uwuruta Yesaya ari hano Yesu Kristo umwana w'Imana nzima nawe nagusenge ngo akuremeshe mu mutima kugira ngo umutima wawe uwutunge utagira ikirabagu utarimwe umugayo ushishikare kumwitega ahazozana n'abera biwe bose Imana ishimwe cyane hari umuririmbyi yaririmbye ngo atwirura tubabaye murakaza ukaririmbo anyirura mbabaye mukorera nyayanje yose n'uw'igikundiro cinshi yakanyenyeri ntiwaruta inshuti zose zo mwisi uyu munsi nawe akwirure ntumere nk'uno mwami Ahazi yanse kwirugwa n'amajambo yavugishwa n'Imana Yesaya kugeza naho Imana imuha ikimenyamenya gikomeye ngo basi kw'ibyo wanse kubyemera raba inkumi zotwara inda yari umuntu afise umutima ukomeye cyane kugeza aho basagondozwa no kumva kw'inkumi zotwara inda weho n'uwo muntu yemera kw'Imana irikira kuremesha nturindira ikimenyamenya gikomeye nurindire kuzobona inkumi itwaye inda oya ariko ucumba ijambo ry'Imana ntiwakire uti ko Yesu amuhumurije ndakiriye ndahumuye abanyere muri ico kirete cya kabiri igice cya mbere ku murongo wa kane Tesalonike kirete cya kabiri cya Bitesalonike igice cya mbere ku murongo wa kane ni hafi aho twari turi nico gituma ubwacu tubirata mu mashengero y'Imana kubw'ukwihangana kwanyu n'ukwizera mu guhamwa kwanyu kose n'amagorwa mugira gute n'amagorwa mugira gute hari igihe umuntu aca ahantu hatoroshe bigasaba ko ashinga icinyo ku kindi mugakagumya umusaraba Yesu ashimwe agashinyiriza muga akavuga ati hako n'umusaraba ndashinga icinyo kukindi ibi bintu ndabyihanganira mu magogwa mu marushwa akikije isi n'abagukikiye urahamagarwa kwiga ingendo yo kwihangana kuko ntibizoreka kubaho batanguye baturirimbira kare ngaha buguruye igikorane wahiga uwihanganira ibimugerageza baranashishikara ngo mu byo twahamagariwe harimo intore jime yo gushinyiriza namba utarubizi poresani mu byo twahamagariwe harimo intore jime yo gushinyiriza kwera marushwa rikazana na hirya no hino umuntu akavuga ati umusaraba ndawugumya sindawuta irigeragezwa turahangana naryo ndashinyiriza usomya wo hepfo ku murongo w'indwi dore kwa gatandatu kuko ari bigororotse ku mana kwishura amarushwa abayatera abayabatera no kwishura mwebwe abayategwa kuruhukana natwe aho umwami Yesu azohishurirwa ava mu ijuru azananye n'abamarayika turiga gushinyiriza turiga kwihangana kuko turabizi neza ko atariko bizokwama turabizi neza kuno munsi umuntu ariko arihanganira ibimugerageza ntiyumvikane mwinduru ntiyumvikane mwamajambo ntiyumvikane mwibitutsi ntiyumvikane mwibyuburake agashishikara gukorera imana agashishikara guha umutima w'ijambo ry'imana uyo muntu ngo hari ukuruhuka bikiwe n'imana ngo tuzoruhukana na kristo azohishurirwa ari mu bwiza none rero shishikara ushinyirize siko bizokwama hazobaho umunsi wo kuruhuka ibyo gushinyiriza biheze ariko uno munsi urasabwa gushinyiriza urimbye arimbye ngo bazoruhuka umusaraba nta kabuza bazoruhuka umusaraba nakabuza nakabuza bagabigwigitsiwoci uzobayo jenzo bazobona bazobona umwami ubwiza atamubabarukiriho bame banezeranywe nawe uzobayo jenzo Abaroma 12:12 turasabwa gushinyiriza mu gihe cy'amagogwa kuko turiteze ku munsi umwe tuzoruhuka Abaroma 12:12 munezererwe kwizigira ibizoba mwihanganira amagogwa mushishikare gusenga mugihe cy'amagogwa mugihe cy'imibabaro mugihe cy'amageragezwa mugihe cy'amarushwa umuntu w'imana ahamagarirwa gushishikara gusenga umuntu w'imana ahamagarirwa gushishikara kwiyegereza imana ahamagarirwa gushishikara kuba hafi y'imana ewe musore umaze igihe mu magogwa ntureke gusenga shishikara usenge hari ibintu byo gushishikara mu gihe cy'amagogwa mu gihe abandi mu magogwa usanga bashishikaye kurondera ingene bo kwitabara agashishikara ingene yo kwiba agashishikaringene yopfuka abandi nabi agashishikaringene yokora ukuna kuriya mu ngeso mbi hari ibyo gushishikara ku bantu b'Imana iya magogo aje marushwa gatera abantu b'Imana bashishikara gusenga kandi yo dusenze Imana iratabara Abanyefeso 3:13 Abanyefeso 3:13 dushikara kubona iyi nyifato ibereye mu gihe cy'amarushwa kuko nico gihe turimwo Abanyefeso 3:13 Nico gituma mbinginga ngo mwoye kwihebuzwa n'amarushwa yanje yo kubganyu kuko ariyo cubahiro canyu mu gihe cy'amarushwa urahamagarirwa kutihebura niwihebure kuko Imana izogutabara raba mu ikete rya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto ikete rya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya mbere ku murongo w'umunani umageragezwa ntiwihebure mu marushwa ntiwihebure kuko Imana izogutabara kete rya kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto 1:8 kuko bene data tutagomba yuko mutamenya amarushwa yatubaye ko muri Aziya ko twaremerewe cyane bituma biruta uko dushobora bigatuma twihebura ko tutagikiza amagara yacu kandi tumenyeshwa mu mitima yuko duciriwe ku iteka ryo gupfa kugira ngo nitwiyizigire ubwacu ariko twizigira Imana izura bapfuye 10 yadukijije urupfu rukomeye rutyo kandi izodukiza niyo twizigira yuko izokwama iradukiza Yesu nashimwe niwihebure Imana izogukiza niwihebure Imana izogutabara shishikara wihangane shishikara ushinyirize shishikara ubicitegerezo ciza shishikara ugumye umutima ntutinye ngo unyiganyizwe n'ibyo uri kuracishwamwo kuko hari Imana ituremesha hari Imana ituremesha ibyahishuye Yohana 2:8 niyo mpereza hari ndemeshanyo nziza cyane byahishuye Yohana 2:8 kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'isimuruna utuwa mbere kandi uw'iherezo uwari yarapfuye kandi akaba muzima aravuga ibi ngo ndazi amarushwa yawe n'ubworo bwawe yamarura umutunzi n'ibitutsi by'abiyita Abayuda atari bo ariko ari sinagoge ya Satani ntutinye ibyo ugira ubabazwe ehe uwo mugwaniza agira ashire bamwe muri mwebwe mwibohero kugira ngo mugeragezwe kandi muzogira amarushwa iminsi ingahe wamuyoboka gushitsa kugupfa nanje nzoguha igitsibo c'ubugingo uri n'ugutwi niyumve ico mwemabwira amashengero unesha ntaca urupfu rwa kabiri ruzomugira nindemeshanya Imana yandungikanye Imana iraza amarushwa yawe Imana irazi n'ubworo bwawe ntiyashitse muri rusange oya yashitse muri rudende ukuri kose Imana iraza amarushwa yawe Imana iraza ubworo bwawe indemeshanya ivuga ngo ntutinye ibyo ugira ubabazwe ntutinye ibyo uri kurababazwa kuko amageragezwa amarushwa Imana yarayashingiye akarimbi aho bavuze ngo ni iminsi 10 sinzi umunsi ugeze ko wari wo mugabo waratanguye aho iminsi urayirembeje Yesu ashimwe iminsi turayirembeje kandi nawe urayirembeje iminsi 10 ntibayiharura nk'uko baharura kuri karandiriye ariko n'igitigiringereranyo cerekana igiharuro cuzuye mu rutonde rw'abana b'abantu nk'uko igitigirindwi ari igiharuro cuzuye mu rutonde rw'Imana. Sinzi umunsi ugeze ko mugano uvuga ngo kuraje kuko n'iminsi icumi hari iherezo ryo kugeragezwa. Aya marushwa saa y'umuntu azokwamako Imana yarayashingiye akarimbi. Abisirayeli bamara muri Egiputa imyaka 400 mu gihe cyabo cyo gutabagwa kigeze, Imana iri mu ijuru ngo numvise ugutaka kw'abantu banje. Mbega iyindi minsi ntibasenga ngo ibumve, yarabyumva mugu umunsi wiwabo ntiwari bwuzure. Igihe cawe kizokuzura nawe Imana igutabare, tugira dusenga Imana. Sinzi ngene umaze iminsi witwara mu marushwa, sinzi ibintu byumvikana mu muryango wanyu, sinzi ibyumvikana mu mutima wawe, ariko hakwiye kumvikana mu ijambo ry'Imana, hakwiye kukwizera kwawe kwamamara kugashika kure. Ariko wewe usanga warahebye no gukorera Imana, warahebye gushishikara gusenga, warahebye gushishikara kwitega uwagukoye. Ve hasi aho nyine uhagaze, abakozi b'Imana muhaguruke musengera abantu. Birashoboka ko umaze iminsi witwara nabi, hagurukira aho nyene, nyene ijambo ari ngaha rikaragendagenda aragusanga uhagaze aragukorako kugira kugirira imbabazi. Aho umaze iminsi witwara uko bitabereye murano marushwa adukikiye, mwarimu weno kashikana senge, turaza gusengera ibindi mu nyuma.
Mana yera se umwami wacu Yesu Kristo, turagushima, turagushima. Jambo ryawe riravuga ngo uko warure ejo n'uyu munsi ni kuri, kandi nikuzokwama ibihe byose. Twebwe nk'abana b'abantu turahindagurika, ariko birivuga ngo wewe ntuhindagurika, uko waruri niko wama. Iyo duciye mu marushwa ariko arasendanisha turahindagurika, iyo turemerewe n'imitwaro turahindagurika, inzara twishe turi mu byago tutabona iyo tujya n'iyo tuva turahindagurika. Kenshi turidodomba duti birake ku bantu, mbere kenshi tukanagutuka tukavanjavuga amajambo y'amarogotano. Mana nutugirire imbabazi, Mana nutugirire imbabazi. Hari byinshi byatunaniye kwihanganira, abo bantu bahagaze imbere yawe hari byinshi baciyemwo birabananira gutwara, bamera nk'aho uyu muntu wawe yitwaze yarageze avuga ati izo ntibyo babigishoboka, gutabagwa ntigukunda, intege ziracika, byizigiro birahera. Mana tugirire imbabazi, turateretse ibiganza imbere y'inyonga zawe. Mana amaraso ya Yesu Kristo yurukire kuri iri shengero ryose, amaraso yawe atwururukireko, utugirire imbabazi Mana. Aho twagize imyifato itabereye, twari dukwiye kuba icyitegererezo cyiza, abanyamahanga batwitegereza bakavuga bati nabo bari mu marushwa bari n'Imana, bakavuga bati nabo bari mu marushwa barafise ivyizigiro, bari kutwitegereza bakavuga bati nabo bari kubaca mu magogwa barya abantu hari kiri muri bo. Ariko vyaratunaniye, Mana tugirire imbabazi, Mana tugirire imbabazi, turakwinginze Mana tugirire imbabazi. Hari aho umuntu urimo narimo aja kwiruka ngo agomba agerageze ibyo agiye kujamwo, agatoga usha umusaraba, agakora ibiteye isoni ibyo atarakwiye kujamwo ngo ariko arondera kuruhuka. Mana tugirire imbabazi, Mana tugirire imbabazi, turakwingize kino gitondo duhagaze imbere yawe Mana, turaciye bugufi rwose mwamu tugirire imbabazi. Amasengesho yabaye make, amajambo yabaye menshi, ivyiyumviro bipfuye biba vyinshi, imyifato itabereye iba myinshi, ariko turasaba tugirire imbabazi. Umuririmbyi ariko yaririmba yarasenze aravuga ati hagati y'ivyo vyaha n'ingero bikwiranye twak wakitsa amaraso wakitsa amaraso wakika amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana wakika amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana ndagushima kubwira ijambo ry'indemesha nduhaye muri kino gitondo bibiri bavuga ngo guhigurwa kose kuvisa kugarukira igihe kigeze umwe wese azotabagwa isa igeze uritegure kudutabara urakoze kutugiriye imbabazi urakoze kutwejeje urakoze gutunganiza ishengero ryawe urakoze muri kino gitondo turabigushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen
tugomba dusengere ikindi kintu gikomeye cyane twasomye hano i Tesalonike muri ano marushwa menshi byarashobotse bakira ijambo ry'Imana ngo banezerejwe na mwemu yera banezerejwe nande na mwemu yera namye ndabejo kumugoroba Yohana mu kizinga cha Patimo wenyene yandika avuga ngo jewe Yohana mwene so musangi amarushwa n'ubwami no kwihangana biri mu mwami wacu Yesu ngo nari mu kizinga Patimo co mu kiyaga bamuhora ijambo ry'Imana no gushingira intahe Yesu ngo ku munsi w'Imana nari muri mwemu numva ijwi inyuma yanje ijwi rimeze nk'iry'inzamba mwari musere dushike ngaha dusengere iki kintu tugomba dusenge ko turi shengero rya mwemu yera tukaba turi mu gihe cy'amagogwa n'amarushwa mwema subira nezereza abantu b'Imana mwema subira nezereza abantu b'Imana mwema subira kumvisha ijwi wari mu kizinga sinza aho umaze iminsi ariko ndazi ko wasenze ugahabwa mwemu yera haheze igihe kinini warasenze urahabwa mwemu yera murano marushwa urimwo reka dusenga kugendere asubira kumvisha ijwi abantu biyubure mu nkombe zishasha dusubire duhangane n'amarushwa duhangane n'amagogwa dushishikare kwitega umwami wacu kazi usenge
mana data wa twese uri mu ijuru turagushimiye cyane kandi turagukengurukiye turavuze turakoze mana muri kino gitondo aya majambo yatumwe kuri no shengero mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti kugira ngo umuntu wese mana ngo areme hanyuma yitonde yitsigire ugutabagwa mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti muri aka gacikane mana hagati y'uko gutabagwa hagati y'amaherezo y'iminsi mana aba bantu bohava baruka abantu bohava basubira inyuma abantu bohava babipfamwo ariko mwemu yera yatumye ijambo kugira ngo umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo niyajyumva yitsigira Imana nico gituma tubasengeye turabasengeye turabasengeye Imana mu izina rya Yesu Kristo umuririmbyi aririmba avuga ngo tutabanye umwansi yonesha ngo ububasha bwawe nibwo nifuza mu izina rya Yesu Kristo turasabye Mana ubushobozi bwa mwemu yera bumanuke nusuku ubushobozi nusuku inkomezi mu izina rya Yesu kuri uyu muntu wese Mana amaze igihe muri kino kizinga amaze igihe muri ano marushwa amaze igihe muri ano magaragazwa kugira ngo inkomezi yiyubure mu nkomezi isha haleluya yiyubure mu nkomezi isha ahinduke nk'uhindurwa n'umwami ari we mwemu yera suka rero ubushobozi turabasenge mu izina rya Yesu Kristo turabasenge Imana kugira ngo umuntu wese Mana yongerwe inkomezi yongerwe ubushobozi ashyirane muri mwemu ibi bintu bihagarare ku mutwe yizige gutabagwa kuva mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo hari abaremewe no kubura akazi hari abaremewe no kutagira abana hari abaremewe no mirimo ingo hari abaramewe nakazi Yesu utanga ubushobozi Yesu suka mwemu yera uyu muntu wese mana tariziganza ariko aratabaza mwijuru iyo ubushobozi buva numwumve nawe mwitsina rya Yesu Kristo umutabare mana iri shengero nyakubahwa ugira icyo ukora kugira ngo ikindi gihe abantu baze bazana amashimwe ikindi gihe abantu baze bahagarara imbere y'ishengero ikindi gihe baze basasaraza impundu ikindi gihe haze humvikana indirimbo mu mitima yabo urakoze mana ko wirura urakoze mana kutanga inkomezi urakoze mwemu yera mu izina rya Yesu Kristo nk'uko wurije Dawidi kuri yandogo bizanywe na ziba yuko aba bantu bateruye yuko abantu bakomeje yuko abantu ba mwami Yesu Kristo ubongeye inkomezi za kino gihe urakoze kubyumvise tubasenge twizeye mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amena
Mani bahesa gini.